guys, kununua vitu na dollars inaumiza.
You guys
kununua vitu na dollars inaumiza.
Maybe tuna dollars.